Yeah. narashinye nzongomeza ngumeshime ntabwo nzarekera kuko aho yankuye nije uhasi amen
hallelujah
reka saa mushumba anyemere dusubire tuyisubire iyo ndirimbo ninkira tuzaririmba nzafata umwanya rwose nzabisaba bashaka bazampa iminota myinshi ariko zabikora amen ntabwo ari uko nari imeze
Amashu menshi ku baririmbyi bacu barakoze Imana